Turabara mukije bakunzi b'umuziki na Primus. Ku munsi wa gatandatu igenekerezo rya kabiri myandagaro intara ya Kirundo niyo yakiriye igice cya kane gishyira cya nyuma cy'ihiganwa Primusic. Ku baririmbyi barenga 2000 bari biyandikishije mu gihugu cyose, 46 baserukira intara zose nibo bashoboye gushika mu gice cya kane gishyira cya nyuma cy'ihiganwa. Imbere y'umugwi utanga amanota n'abanyagihugu isinzi bari bakoraniye ku kibuga cy'inkino mu ntara ya Kirundo, abahiganwa bose barerekanye ubuhinga bwabo mu kuririmba bakurikije impanuro bari bahawe n'umugwi w'abahinga mu kuririmba.
Warakoze mwami kudupfira ku musaraba uratsinda.
Come and be everything I am and oh I know.
12 bonyene nibo umugwi utanga amanota wahisemwo ngo babandanye ihiganwa Primusic.
Ndajoye kuko muri garantie si bose bari bashoboye nta n'umwe atarashoboye kugira ngo ushobore kurenganamo.
Abatagize amahigwe yo kubandanya ihiganwa nabo ngo bagiye kubandanya bitegura.
Kubona nabandanije bineye intege rwose n'uyundi munsi. Bo. Nzoraba nzoguma nza gushika shike ku ndoto yanje. Yego, ko ndacyari mu ndoto mugabo ndizeye ko hari gihe nzoba nari mu ndoto nzoba ndabirimwo.
Uko bari 46 bashitse mu gice cya kane gishije cya nyuma, bose bakaba batahukanye agashiruka bute k'amafaranga 100,000 hamwe n'impamyabushobozi bahawe n'ishirahamwe Brarudi. Abakunzi b'ikinyobwa Primus akanyamuneza kakaba karabasya kuri uyu mugoroba, aho bari bateramishijwe na vya bihangange mu muziki aribo Matabaro, Yoya, Sat B, na Big Farias. Mukurindira kumenya uzotahukana ikibanza cya mbere muri Primusic 2014, tubayisango mu ndwi zibiri mu ntara ya Gitega, aho bo baririmbyi 12 bazosubira guhiganwa mu gice cya kabiri kiri cya nyuma.